Kei te whakamiharo tia tonu tia, a tātou kaupapa whakarauora reo e te hunga o tā wāhi. Kua tai mai tētahi o ngā whakaihuaka o te reo Basque ki konei, ki te mā tirotiro me te mā torotoro i ngā kaupapa whakarauora i te reo Māori. Meikore e kitea, he aro hou, hei oranga mō tōna reo. Hioi hei tā te rangahaua Hania Douglas, he pātaka mātauranga hoki te whakaihuaka nei, a kāre e kore, he nui ngā kōrero whai take, ka puta ia ia, hei pupuri mā tātou. I ngā kōrā, i tōna whenua, kua toka kē te reo ruatanga.
Tau mai, haere mai.
He kaiwhakarauora reo no te whenua Basque, kua whakamanuhiritia a nōtia i Aotearoa nei, te kaumārima tau i muri i tana wehenga.
I lived for 1 year in Auckland and I came to Wellington to interview people to meet Taurawhiri, to meet how Kohanga Reo Trust and how Maori revival process was doing. So because I was involved in the Basque revival process, so I was interested how you were doing here.
He uri a Imanal Ariste Zabal no tētahi whenua i au pēhitia te reo e pāniora me te kāwanatanga Franco mō ngā tau whātekau. A engana tonu nei rātou ki te whakarauora i tō rātou reo.
After the Spanish Civil War and the military coup, Franco's military coup and the dictatorship for 40 years, Basque language was forbidden. So yes, the familiar transmission was stopped.
I tēnei rā, i tai anō a Ariste Zabal ki te tauraferi i te reo, ki te whakawhitiwhiti whakaaro.
To see again after 14 years how Maori revival process is doing and to visit again te Kohanga Reo Maori Trust, te tauraferi.
Mā te whakawhitiwhiti whakaaro, mā te kōrero mo te āhuatanga i konei, mo te āhuatanga hoki i reira, i roto o Basque, e whiwhi mōhiotanga tiwi Māori, e whiwhi mōhiotanga hoki Emanau.
I tūtaki a Ariste Zabal kia tāti mō te kāretu i te haerenga o te panekiretanga o te reo ki Europi i tēnei tau. I toro hoki ia kia kāretu i enei rangi tata nei.
I never met someone like him in that sense that he was very focused on we need this, we need that, forget that. Europeans always doing drama, forget that. I could easily recognize he's an authority in language revival process, not just for Te Reo Māori, I think for the planet as well.
Hei tā tēnei tuataua mō tōna reo. Kei te ora Te Reo Basque i roto i ngā kāinga, he reo rua hoki te nuenga o ngā uri o Basque. Engari, tērā no he maunga hei pikinga mā tō rātou reo.
Now we have the next goal or the next challenge we have is to bilingualize the work area, not just in the public institution, as well in the private ones.
He akoranga nui pea mā tātou e whakarauora nei i te reo Māori. Hania Douglas, Te Karere.